Ndikulandirani programu yalo yanu yo artist pompano pakanema wamibawa kanema ikhayo amene alotsogola kwambiri mmalawi muse muno chifukwa chonena kuti mapatsani maprogramu okoma okoma nthawi ija yafika tione kuti kodi lero waluso wathu ndi ndani langa dzina ganiza ndilo atsogoleri tikulandireni
ine ndilo okondwera kwambiri ndipo ndinyandire kwa basi ndipo ndimakhala omva kukoma kwambiri ndikabwera pano pa mibawa kuzacheza nanu ndithu ngati ine mai olemekezeka ndimaona kuti chinthu cha mtengo wapatali
kwambiri kuzomba kudumasi
kumene kuti kwabwino kwambiri ndipo anthu onse ndi okondwera kwambiri anyamata aso pa ground akuyesesa kuthamanga thamanga kuti mwina zina zake zioneke kuti zili mchimachi pamene chaka chikupita kumapeto zisangalalo zimakhala zosiyanasiyana ndiye anyamata alibize kuti iyayi nthumba mukhale kena kache ndithu ndithu
tathokoza mama munthu wamkulu tufuna tikudziwini bwino lomwe toyamba dzina linja lapa msonkho ndi ndani
dzina lapa msonkho ndi Kenudu Sambalika kumodzi ndi kuthyolo kulutchenza chakumangunda uko
mwina anthu angadzati ndipodza Kenudu ali mbangalasa ndi mangalawo
jabuna sogole
Kenudu aonike bwinobwino
jabuna
bwino Kenudu
zikomwa kwambira sogole
Kenudu
yes 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 Kenudu Sambalika anabadwira kuthyolo kumangunda mudzi mwagunda mbanja la mai ndi bambo Sambalika ndithu ndi mwana wa chiwiri kubadwa mubanja la ana 6 asikana folo anyamata awiri ndithu ndithu
chabwe ndatokoza kwa
ziko mukambire
ya lero lino tikuitane timbe zambiri za moyo wanu
chabwino chabwino
maphuziro mudachitira kuti
chabwino chabwino ndinaphunzira pa Gunda Primary School
kutholo mene
ehe Primary School is standard 1 mpaka na standard 8 kuchoka mchaka cha 2002 ndipame ndimapita ku Mikombe Secondary School kuthyolo komweko ndinachita somene ko form 1 mpaka na 4 moti mchaka cha 2006 ndipamene ndimamaliza moyo wanga wa secondary choncho 2007 tinakhala kaye pa ize tinade kakaye basi kukhala mmudzi ndikumaona kaye kuti kuphunzira kaye ntchito za mmudzi mu 2007 ndipamene timakapangano za uphunzitsi ya ku Blanta Teachers College ya ndithu ndithu asogole
chabwino mwayenda moyo umene kudzafika mtsiku lalero
yes yes
kumano anthu ambiri amakudziwani ndi zochita ntabala
yes
mimikazi
yes
zila mawa anthu ena achikolerochu
ungataonera ndithu ndithu luso limene lili lidayambika nditi wachichepere ku primary school muno nganda fotokoza pamafika nyengo zina zimene pa school sipalephera pamakhala amaphunzisena ovuta pamakhala mwina ena ake onena kuti mwina mmene amalankhulira mawu awo ndi amudzi mudziwo mmene mmaziwira mphunzisi ndibe timatha kumayesera kumamoka mphunzisi uja ena afe timatha kumapanga zimene zijamu ngati ineyo ndimapezekabe kuti ndikuyankhula mmene akuyankhulira mphunzisi uja ine ndimazitenga ngati basi zongocheza koma anthu amafotokoza kuti ilili ndichani ndili uso limene utati walimbikira ndi zinthu za mtengo wapatali moti timagwira ndithu zibalo amayankhula ngati ahedi tu akuti tuyu timaona Kenudu amayankhula ngati headmaster iye amayankhula ngati aphunzisi akuti akuti ndinu ameneyo akapeze khaso agwire chibalo akakombezenje ndi zimene zija zakhaso kumachitika komano sindimabwerera mbuyo andi sindikuzoti chimandichitikira ndichani mpaka na kusekondari kuja ndipamenenu zimaonekano kuti zinaonekano kuti zikukhwima lusoja likukhwimano ndikumapangaso chimodzimodzi mpaka na zinafika pa japone na kuti kayitaneni makolo
abwenomakalenga
kuti tinali ngati anaonekabe kuti ngati osowesa mtendere pa school facha mmene zimapangira timatengedwa ngati osowesa mtendere ndeno timakatenga mwina ankolo athu ovuta kwambiri kubwera pa school pa ja zosakhala bwino zija komabe kumbali ya komabe zinali zikutani zikupita so luso lilaenda ma stage mwamwayi timachita bwino kwambiri mkalasi pakana kukhonza bwinobwino basi mose ndimakapangabe za uphunzitsi ndikuchitabe zimene zija ngakhale ku college nkufika pa japo nena kuti mmene bwera no kuyamba za kudziko kuyamba kugira no nchito basi ndagirapo so nchito ku bungwe lija concern universal limene panopa kuti United Purpose mmene uchanda kugira nchito kwa nthawe ya Italy kumene kujaso timapanga chimodzi mozi ndi mwanzo ta mzunguyu wa ku Ethiopia azunguyu wa ku America uyu wakuti azungu amene kugira nchito kumene koko ndikumachita somimike ati matangi aja kumasianisa kuti uyu ndi zungu koma wakuti awandi bwana akuti acha ndeno kumene kujaso kuna mpene kuna zaoneka nokuti luso iliri ndichichironera kuti ndichigwiritse ndichichoti dziko likhoza kuchira ndira ndi ndinapanga zimene zichampakana namba kugwirisana ndi azungu kumene kuja kumandi konda mpakana kumandi pasa drama kumaoneka so kuti amoyo kutani ukusunda so kumene kuja contract ndi grabe ndithu kwa zaka zitatu kuchoka mu 2010 kulekeza 2013 ndimene contract imatani imata
tsopano zomaisezera kuyankhula kwa mai Joyce Banda amene ndakhala ku mtsogolero wachinayi
mudziwo yes zimene zisi ndinayamba mu chaka cha 2014 ndi pamene ndithu ndinayamba kukhala ndi chidwi kuti ndiyambeno kusanzira mawu a munthu oziwika kuziko la Malawi kuti no luso lija mmene anthu akhala kukambira kuti luso ili likhoza zopita nalo patali tione kuti kodi zitha bwanji ndinayamba kumayesezera mawu amene wa a Dr. Joyce Banda amene anakhala msogoleri wa ziko lino ndino ndimaziye sapandekha kumbali ndikhoza kuzana sogoleri kuti ineyo luso ili ndimakhulupirira mpaka lero kuti Mulungu anaita kundipasa mwapadera ndicholinga chifukwa palibe amwini amene ndimampeza ndikumuuza kuti andipange evaluate kuti kodi ndikumveka ndi ngati Joyce Banda ndimandeka ndimazikhulupirira kuti zikutheka mu 2014 mmenemo nali mu mwezi wa September pa 7 September ndipamene no ndinatenga luso lija ndikubwera nalo kudziko kuzera mu show ya ndakatulo imene inachitika pa Cholo Secondary School ndinafika pamene paja panali anzathu a time ya timati Matindi Matindi FM anabwera ndithu ndi likukumwera lakatuli kumene kuja ndithu ndinakhala ndi nthawi yopita kukaonera nawo ndipo ndinapempha kuti andipase mwayi ndipange soluso limene ndili nalo ndife chosadziwika anthu anayamba kundikana kumene kuja achina mole nazombe akuti iwe nthawi yata komanso nthawi imene tayambayi ndi ya alakatuli akuluakulu ndino utitayira nthawi ndikuti komano artist only 2 minutes mundipase mpata ndionese zimene ndimapanga nden 40 ndinakakamira kwambiri anandipasa mpata kuti okay ka 2 minutes kapadera kaka tikupasirani munthu wina amene tangompeza ndithu mwazizizi amene ndithu ndi surprise yapadera kuti inuyo muoneso kuti kodi kuno kuthyolo kuno kuliso luso ananditana pa stage nditafika pamene paja mphamvu ine amalawi ndithokoze kwambiri sindimaziwa kuti anyamata amatindi mungabwere kuno kuthyolo ndikuzati ona ifeyo ndipo ine ndimamva kunyongomera kwambiri ndikaona zinthu zimenezi asogoleri ndizinaonesa ano ngati kuti show imene imachitikayo anthu anabwerera ano ineyo
ameneyo ndiye mlondo wathu wa mtsiku la lero tikudziwa zambiri za moyo wake Kenwood Sambalika kuchokera mu boma la Cholo kumeneku akuti adayamba luso limeneli ali ku primary ndithu kudzafikira pano iyayi ni munthu wodziwika bwino mdziko muno tikalelupira break tikapita ku break tibwerenso kudziwa zambiri za mlondo wathu wa mtsiku la lero lakani bompo kutheka mokutsekula kumene kanema wanu tili mprogram ya Know Your Artist kanema yokhali wa mibawa amene makupatsirani maprogram okomaokoma maprogram olula oti mukamamva mukamaonera inu nkhawa zonse chipere tili ndi mulendo wathu mtsiku lalero amene ndi Kenwood Sambalika amene amachita nthabwala zija zomayelekeza kuyankhula kwa anthu ena otchuka mdziko muno mayi wathu
ine ndi pano
muoneka bwino
ndipo ine ndimatchena usati masipera iya ndipo mwanthawi zonse anthu akaona ichi chisikafu chapaderachi chimaonesa kuti munthu uyu ndiwolemekezeka chifukwa asikana amasiku anu anguvala ndikesha basi koma ife timati tikavala kutachena bwino bwino timaponya chimenechi
makarasi
yangu anthu azizwa kuti uyu ndi zimai ulemekezeka ndipo samaphwekesa diluya
ya zimai yangu kwapito sita yakale samaphwekesa
ndipo ife timaonesesa kuti china chiti chonse chikhale mudongosolo lachi zimai asakhale golokipa ya kungokhala ndi chale chimbamba kumangodikira abambo akabweresa kanthu kukuwakira zibambo akango bwera opanda njumbo kukwiya
sina nsunamu
koma ife timanena kuti ayi zimai azikhala supporter wanzibambo azakhale munthu onena kuti zibambo azimundandaulanso kuti koma amene inde ndi nthata ya njalatu
mmene mundi mmene tikunyirira programu yathu ya lero ya Know Your Artist pompano pakanema mibawa chii ndi
ndi mavala mmene ndikuonekeramo monena kuti sindilola kutulusamawa mmene ndikutulusawa achibadwawa munthu atandilankhula pa stage ndimayenerabe kuyankhulabe mawu amayi kuti ehe ndichite maintain lusolanga kuti anthu az ena amene amaganiza kuti ndi munthu wankazi azipusisikabe moti amene sanaonere programu amenewo amenewo amisa zambiri chifukwa titaunena kuti nyauno yavula nyau yaonekano kuti kodi ndi bambo auje abambo auje nikuda koma amapanga zimene zindamenewa ehe komano tikambe ndithu kuti pa stage ngakhale ku show tikamakhala ndi show kuti mundipange identify zimavuta unless pa stage mumadziwa kuti antigeti abwera eti okay antigeti chifunika kuti chimene ndikupangachi ndi cha chizimayi chinthu chomveka mwa mkazi mkazi ndeno kuti ndibwere ndi dzina langa la pansonkho kapena ndizipase dzina lina koma la mbambo ndi zimene ndikupanga sizikoma so ndinatenga dzina limene lili la chemwali anga amene ndi Gertrude ndi nangotenga kuti Aunt Gate sinapitize kuti Gate kapena Gertrude ya koma Aunt Gate kungodula ndi chemwali ndithu original ndithu ndithu
kutheka mangotsekwa komeneka ndi mawanu tili program yanu yo artist lero tikuyeza ndi mlendo wathu Kenwood Samalika simunachepe auze na anzanu kuti ku mibawa kwatelera kuli mai kuli mai mai JB
JB
Ale wa Aunt Gate.
Yes.
Laba msongo Kenwood
Samalika yes yes.
Chabwino atsogole.
Mhm.
Ife tufuna tidziwa asoko.
Chabwino.
Masopenyana.
Aha.
Kuchokera pano. Dziko lakudziwana.
Yes.
Komabe munthu ndi munthu.
Yes.
Your dream car.
Yes.
Maganiza za kutsogolo.
Aha.
Ufuna tidza fikira pena pano.
Yes.
Mazona.
Yeah.
Mutafikira pano.
Kwa kukulukulu ndimangoona abe kuti chifukwa cha lusola ngali ndi kudziwana ndi anthu amene kupanda lusole sindikanadziwana nawo moti anthu ena silingachule pano amene talumikizana mpaka nkafika ku maofisi kwawo ndikukambirana za lusoli timafuna kuti abwera ku kwati wanga ndimafuna kuti abwera ku chinkhoswe timafuna kuti abwera pa bridal shower ineyo ndimapita pamalo pamene pali chisangala kupatula pamaliro pamaliro si pa chisangalalo koma kumene kukuoneka kuti kuli zosangalatsa kuli chimwemwe kumene kuko ndimayenera kukapezeka chifukwa nthabwala zanga ndimatenga ndi mmene mwambo ulili pali kukwati ndimakhamba nthabwala za ukwati mwachisanzo
ine ndimafuna ndikuuzeni inu amalawi kuti anzathu amene akumangisa ukwatirero ndi mzimayi ndi mzibambo ndi mkazi ndi mamuna koma azimayi ndi azimayi anzawo sangapange kukwatiya komanso azibambo ndi mzibambo nzake sangapange kukwatiya ndi chifukwa chake tikunena kuti ine ndabwera pano kudzachitira umboni monga inenso nakubala wamkulu amene ndachita ukwatiso ndi munthu wa mamuna kuonesa kuti ayi chilengedwe chenicheni mulungu analenga mamuna ndi mkazi ndiye inu mukamakwatirana amuna okhaokha ndiye mumangokhala ngati mboxing itu kungokhala ngati mulingi ndiye wina akachivumbulusa chibagira winanso akuvumbulusa Yeah. chi pamene zimai mukamamenya mango thavira kwa nkoswe
ndumulwa zimaro
ndito ndito asongwe
moyi patsamo
ehe ndito asongwe
chapo iyi
shiwa shiwa
makambabo kunena kuti yai mwaida kantuna ndito
eya kwambiri kwambiri
musulimenena kuti vitanile wanthu
kwambiri
mwaholera majaha
eh kwa basi
mwaenda
taenda koma beja be kuti siti natuluke malawi muno ya koma no
zacheka
taziwana ndi anthu amene timango aona makanema timango amvanda akulakula mundalemo komano kufika kudaba kuti akuimbira foni kuti mukumane mukambirane zokhuza luso timaona kuti luso ndi kuti mwachidule ndimati yanjanitsa komaso limatipangisa kuti tikhale ndi maubale akulu amene maubale aja tikawasamalisa amazatipanga ifeyo kukhala munthu olozeka muli phindu mumene muluso mulitu sikwambiri sikwambiri tinene kuti mbuyomo timapindulamo kunena chilungamo munena kuti chama 2014 ndi kukambayo 2015 kumafika chama 2019 lusoli ndithu latijetsa kunena chilungamo koma zitangoyamba izi za COVID izi mashow anaima komaso zilinganizo siyana siyana za chisangalalo zinakhanga ti zaima kaye choncho anthu sanatizaneso ku zilinganizo siyana siyana ehe ndi pakati apapa tinafinyika muchichewa cha masiku nomati kufinyika tinafinyika amai ndi abambo amalawi anzanga munyengo imene ya COVID-19 ndinafinyika kwambiri chifukwa ma business osiyana siyana kuzungulira ku Malawi kuno ndi mandasi sizinaende bwino bwino ya ngakhale pa ground pamaoneka kuti ii koma apapa ndiye zipaterera osati masewera kulowa mu ground kuziwa kuti apapa ndiye nditerereka ndikugwa chankhongo kuti koma ndiye iwe akumaliza basi
COVID-19 wachibwezeka
kwambiri
anthu aluso luso linazilala kamba kama mlilo COVID
ndipo tikambe kunena kuti ndi zambiri ngatibe akuphinjika munthu onena kuti amapanga business kuthekera bwanji munthu amene akudikira kuti ayiranidwe ku zochitika zosiyana siyana ndiye zochitikazo zachitidwa switch off kuti apapa pasachitike zilinganizo zosiyana siyana chifukwa cha matenda amenewa ya so ma public gatherings achataima kunaonekabe ndithu kuti amene akudalira luso kunasowa kuti ndizipanga chani chifukwa chimene iwe umapanga pamoyo siku ndi siku ndi lusolo ndenu ngati zaima kuti musakumaneso anthu ochuluka pamalo amodzi basi ndeti waluso waphinjika ya so wa business mwina pang'ono pokha amathabe kumapeza kena kake koma waluso kuyimikisidwa kwazo chitika ndekuti basi
kupanga kuti COVID-19 anakhudza kwambiri anthu aluso iye nemadalira kwambiri luso
yes
ndi mavuto anja mwini amene makumana nawo moyo wanu pankhani ya luso lanu limene mayesezera kuyankhula kwa anthu otchuka
zikoma kwambiri ndathokoza kufa cha funso limenelo choyambirira nchonena kuti ku Malawi kuno mwachidule sitipanga promoti luso tili ndi vuto anthu amene tili ndi ndrama sitibwera kupanga promoti luso timayambisa mabungwe oteteza amayi mabungwe oteteza ana amasiye okalamba olumala ndena otero komano kuti kuluso kuti chiteko kena kake ifeyo ngati dziko la Malawi limakanika zimene zozo kuti zichitike sindikuziwa kuti chimachitika ndi chani komano luso ndi chitukuko cha chikulu kuno ku Malawi chifukwa ngakhale tineza mpira uchaso ndi luso limene limatenga a Malawi awa amitundu yosiyana azipani zosiyana azipembezo zosiyana nkwabwire sa pamodzi azikhalidweso zosiyana amuna ndi akazi omwe sizipanga society anthu ambali imodzi so tikapita ku mashow kumabwera anthu amitundu yonse ndipo ifeyo tikamachita ma program andakatulo tikamapita ku mashow andakatulo kucha Fatima pezeka kwambiri ku mashow andakatulo kumene kucha kumabwera anthu osiyana siyana chimene chimachitika kumene kucha nchoti munthu aseke ngatana ndi nkhawa nkhawa zija zichoke komanso ngati panali kudandaula munthu andi mankhwala ndi zimayanjanisa anthu ena ake amene anasowana amakakumana ku show ija ndino zimati
mwamikizisa pamodzi
kucheza ziwiri zitatu mabandu mabanja sama kapeza ntukumene
kuchi mabanja
ya
auze na Malawi muja mujiti la mama
ndi mafuna ndi kuuze ni ya Malawi kutitika majita zilingani zoso siyana siyana mashoanda katulo kaya kuli mipira kaya kuli zojitika zoso siyana siyana kumene kujandi kumene antu ama kakumanina chifuwa kumabwela antu ami tundiyo siyana siyana azimai one kabwino kumene kuja anyamata ami tundiyo siyana siyana kaya mukufuna wantari ngati ntengo alamia amene uja mapeseka kumene kuja mukufuna wamfubi ngati kalulu ama peseka kumene kuja chifuwa ndi amalo amene ama wela antu siyana siyana ozi ndikira one kaso kutia inditu mazi wasana jite na udania
sana panga udani ndi mazi
sana jite udani ndi mazi
atipita mashu
ena anajita nditu udani ndi mazi kuti iwe mazi azipita pansi ine ndizipita pamwamba kudulira na malire
chabu yino so pano ndi mafuna ndifuse foso ine ngati mtsogoleri wachinayi wa dziko lino
yes yes
mamuise zila mawa
yes
mudayamba mwakumana naye maso ndi maso
sina kumane naye
atapereka mwayi mai Joyce Banda olemekezeka nakuti ya ine ndofuna ndikumane ndi Kenwood
koma ndithamanga kwa basi ndithamanga kwambiri chifukwa tinene chilungamo anthu amene wawa amene timasanzirawa timakhala kuti timawanyadira pali zina zabwino zimene ifeyo sitimaziwala kufikira leroli zabwino zimene anatichitira so kupanga ndithu mimiki anthu akuluakulu ngati amene wawa ndi chinthunso cha mtengo wapatali komanso timayenera kuti anthu aja tivichite nawo bale ndi anthu amene ifeyo timatenga kukhala anzathu kwambiri kuposa wina aliyense ku Malawi kuno
ndikukhulupirira kunena kuti amalawi programu iyi mukuonera ndipo muli ndi chidwi chonena kuti ayi mkulu ameneyi khumbo lake lokuti tsiku lina lake adzakumane ndi mtsogoleri wachinayi wa dziko lino opuma mai Dr. Joyce Banda lidzakwaniritsidwa tsiku limodzi sizimatengaso tu maula ambiri
ndipo
ni tsiku limodzi
ndi kudandaula kwambiri kuti nthawi zambiri social media iyi pena pakenso yabweresa message kwambiri ena khala kufotokoza ta munthu uja nakakumana ndi Joyce Banda ampasa 3 million nakakumana ndi Joyce Banda iye akumpanga sponsor moti zimene amavala zija amakatenga kwa Joyce Banda iye mwakudomba kuti akulakulu musati khomerere ya imsapange zimene zozo ine sinakumane nawo my Joyce Banda
ndikukhulupirira kuti akuluakulu aboma akuluakulu andali akuluakulu azipembedzo ndi amalawi ena onse akuonera uthenga wowapeza inu musadandauli uthenga wowapeza
ayi zitatero zikhazipeza mtengo wapatali
zaona ndikuya mwayitanidwa
kwambiri nangasi ndi mafoni wa ndoma timajambula basi kuponya ma status ama kodi zina khalaso yonje komano ndinene pano kuti sizinachitikepo and zikasachitika muzadziwa sazivika ndithu kuti ayi ndithu tinakacheza ndi maikulu ndithu
ndimafuna kuti tsema galasi
chabwino
ndifuse fuso ili kena kutidzatseke ndikuseka
chabwino chabwino
aliponso munthu amene wotchuka mumamuyerekezera ku Malawi ku
yes
ndana amene
ndiambiri ndiambiri ineyo ndinango sankha kuti ndiziyankhula ngati Madam Joyce Banda kuti ndisiyane ndi aluso ena chifukwa alipo ambiri amene amayankhulaso ngati anthu osiyanasiyana koma ineyo ndimayankhula mwa anthu ochuluka kwambiri ndimayankhulaso ngati anzathu amipirawa makomentetawa mwachisanzo Danger Left Wing Williams Gone ndimatha kupanga ngati amene ja Sam Banda wa Zodiac Mansangara ndi mwachimwemwe bwanji omvera konsa komorete pasane moni kuti mwagara mukabwanji amarawi mawa wa siku ra rero pa 17 September mchaka cha 2021 ndipo ngodya zanga ndi zitatu kukupasirani nkhani za masoro moyera ntima mozipereka komaso Mansangara ndiye khumboranga nkhani zathu zikulu zikulu ndizonena kuti chifurimbiti cha TNM Super League chifika pa amai inu mundi pondera mwana pamene matimu akhare aku tenge sana churu cha chura
amene ndi
danger left
wing
ndithu ndithu
machine
machine
muna kamba sasa wina
amene ndi Sam Banda wa Zodiac chabwino omvera kuchokera kuno ku Zodiac Broadcasting Station ZBS tikulandireni nchigawo cha nkhani za masewero pamene kunali masewero osiyana siyana mu sabata imene yapitayi kuonetsesa kuti 3 points ikhale yofunikira kwambiri ku matimu osiyana siyana nalankhula ndi Dick Clark nsaka kuona ameneso akuonetsesa kuti Lali Rubani komaso Nyasa Big Bullets akhale akuonesa ukulu wawo
ndidamvanso kunene kuti machita so mayankhula ngati imene amayankhulira olepekezeka onabudaus
ehe kwambiri
ya inetu sindikusiyana
okay
ya munthu wachingerezi cholula uja muyankhuleyi
ayi olemekezeka dausi timachita so timayesera kuchita motero kuti aya
turena kuti konga mwana sikudziwa kuti dziko lino la Malawi kuti anthu akhale chakudya amaenera kugula fertilizer ochipa konga sikudziwa kuti anthu kuti akhale chakudya amaenera kuti akhale ndi manyowa tunena kuti what is happening in Malawi is a political quagmire and there is a contrary that is bringing the cohere together that is a firmament without equivocation and that is political quagmire
Ndikuruvira kumene ali adausi iko yai
ndito ndito
tokoza kwambiri mwendo wathu anziku lalero Kenudo tsambalika
ziko masogolera
ndiye muti silano ni nthapala zota
chabwino chabwino
ndito malingana ndikunena kuti yai inu monga mai
monga mai
makhala ndi wana pamudzi
ehe
pakhomo masamalira wana
ehe
mchitidwe ogwirira wana wachuluka zimene zili zinthu zochititsa manyazi ngati dziko pamene tinakwanitsa so zaka 57
zili
pamfulu mwayankhula motani a Malawi
ine ndimafuna ndikuuzeni inu a Malawi kuti nchitidwe ozembesana kaya ndikuagwirira kaya ndikupha anthu achialubino acha ndi unchitidwe woyipa kwambiri chifukwa ndikamapanga zimene zija mulungu amapsha nafe mtima kwambiri ndi chifukwa cha mukudabwa mvula ikuyenda njomba kwambiri chifukwa cha zimene inu mukuchita mukumaonjeza kwambiri kugwirira ana komanso kuchitira nkhanza anthu achikulire zimene zija si zabwino amaindi abambo ndimafuna ndifotokoza chinthu ichi kuti inu makamaka mafumu mumakhala pafupi ndi anthu taphunziseni anthu zakugwirizana apunzise anthu zachikondi komanso inu ngati mulipo anthu ena ndi maprofeti osamango tchetcha azimayi iya muziaphunzisaso anthu zachikondi kuti kodi wina ndinzachi tiyenera kukondana motani chifukwa palibe amene analengedwa ndi mulungu wina winanso kulengedwa ndi mulungu wina tonse ndife a Malawi okhaokha zikamativuta tikuona kuti sizikuyenda bwino tiyeni tiphunzire zinthu zosiyanasiyana koma anthu mukukambirana za banja koma simukusamba sono mukuganiza kuti banja lomulipeza musakusamba choncho komanso anthu akunena ku ma WhatsApp ma Facebook kuti tikwatira inde koma ni mochedwa ndimafuna ndikuuze kuti sono ukwatira mochedwa kukhala nyumba mwa makolo momwemo komanso ngati ukuona kuti ayi ukusolola solola ntima ukuba ukukuchulukira kwambiri tangophunzira ulimi wa njuchi koma ulimi wa njuchi uja ine uma ndidabwisa kwambiri chifukwa zinthu zoti zimaluma zimauma kazitenga kuchire kuzibweresa pakhomo ndiye zikakutengesa umayamba sokulia saliwiro koma ndimadabwa kuti koma mulungu ndiodabwisa kwambiri mene analengera njuchi komanso chiteze ndi zinthu zimene zimene olobangu samayimika manja kuti koma mulungu siwamasewera iye
tsono tipangena wabwanja ogwiririra mwauza zotani ngati mai o amene mwalamulira kwa dziko lino
ndimafuna ndikuuzeni chinthu ichi munthu ogwirira mukamugwira mutengeni ndikumponya muchisaka mukamponya muchisaka mucho ndikutenga chiteze ndikuponyaso mmene mucho ndiye mukaponyamo chiteze chicho mutenge nyuchi za mung'oma zokudya bwino zicho ndikuziponya mmene
mucho
mmene ali mucha muchisaka mucho ndiye ndikuola makala onyeka bwino ndikuponyeraso mmene
mucho anankalizi
anankalizi alowe mmene mucho ndiye ndikatere titengeso mavu tiponyeraso mmene mucho tikatha mavu aja ndiye
ndikuponya
titenge aganga chiswe cha aganga chicha tiponye mmene mucho komanso tukuli apheterere tinyamule apheterere aja tiponyeso mmene mucho komanso tikatha titha kunyamula njoka zina za akasongozi ndikuponyaso mmene ndikutengaso sabola uja opera bwino mucho ndikuponya chithumbaso mmene mucho ndiye tikatero tisaimine pomwepo iya tisake sake magalasi osweka swekachi chikuthulireso mmene muti ndiye tikatha pamenepo titenge makoso ya maluma anthu kwambiri acha achina John White ndikuponyaso mmene muti ndiye tikatero sitinathane nazo iya titenge mazi owira tizikuthulira pang'ono pang'ono mmene muti koma ndiye aisovetu
mmene muti mmene latsirizira programu yathu ya lero ya Know Your Artist macheza ni mlendo wathu amene ndi Kenwood Sambalika kuchokera kubisie goma kumudzi kwa baduira mkucholo amene amajira zimene mwango zonazi kuseka mwajikakari kwa mpano vakanemba wa mibawa ya malawi kuna kuliruso nukulubia kuti ya malawi mwasanga na yu program ya ntsikula tulale imenita kubasa ni ntsikula lero tikulubia so kuti ya adindo utenga umene kenudu wapelega kuti ya ipakufuni kanditu antwaruso nga damene wakuwakina zanja kuti lusoli likali likupitirira titokoze kwa mbili Charles Mpinda bakamera komanso Luka nyamara wamfupi okuda zomukhala kuti wabwera ntchito otamandika pamakina kuti ayi program yale ioneke ndi kuteka mwantundotero pitirizani kuonera mphukamo otsatira pompano pakanema wamibawa langa dzina ganizani kilowa ambuye kuchokera mtunda wa mulanje babayi.